mwezi mwaka tengo ka Red Cross bazize msebezi omutuma neka koni shimbile nikaitusisa bakeni satalona ye akuna ze nikaleka fate nikikuleka fela samwa bafela ipeto kizakacho ani nziona fana liko chalicho koni sazivu leba niye mifana kunga mama sabu mabasi yaka chwena itumela wakatengo ka Red Cross
Wakala kuitumela kwa katengo ka Red Cross. Sebezi oba pangile kyo mutuna. Kuru naba nyandi. Red Cross batuse. Basikeba zwafa. Linanga kireli tuna. Lusinye zuru naba sioma. Litou. Linanga. Hakuna selu ungire mwateni mama simu aluna. Kukutokwa neba kakanyani. Litumezi kubona.